baby mpupule mnanzi
emandla
miso emandla
emandla
na unga isha pulela
emandla
likaya likaya ngemandla
emandla